코탕으로고우코파파고우코랑이고우해파키모아나해파키페누아해파키랑이사토네호키해코타히오마이테파키파키해파키당이야마우이테네요고마우이호파라고마우이치프와고마우이나나이히아케티카누이
Oh, hello. Is this Port Nicholson?
He mana nui tō tēnei kaitaka. I ora I tētahi tama I te kākuhu nei.No Ruhia Pōrutu tēnei kaitaka, he wahine rangatira, i moi ia ki te tama a te Rira Pōrutu, te rangatira o te kāinga o Pipitia i te whanganui atara. Kaore a Ruhia i paku mōhio nā tōna kaitaka whakahirahira, ka ora ai tētahi tama no Ingarangi i te mere o te Rira. No te tau,Tahimano, waruro, whātekau tēnei kōrero. No te rohe I ki ana I taua wā, ko Pōneke. He tauranga nui a Pōneke ki ngā Pākehā tuatahi, e kimi ana I tētahi kāinga hou ki Aotearoa. Ko tētahi aua Pākehā tuatahi, ko Thomas Mackenzie. Te kaumārua tau noiho ona tau.Ka taima ia ki rungi I te kaipuke Adelaide, he whenua tauhou tēnei ki aia kaore tōna wāhi noho. Me kimi moinga tāua, tana kiki tōna hoa ki Edwin. I te wainga nui pō, ka tūa Edwin rāo ko Thomas ki rungi ngā puke o Pipitea. Kei reira tētahi whare nui e tūana.Kaore anō kia oti te hanga. Kaore he tangata kei roto. Kua tūwhera te kuaha. Engari, he kuare no Thomas ki ngā tikanga a o tātou tipuna. Kaore I mōhio, he tapu tonu te whare. I auara, ki te takahia ngā tikanga, ko te mate.Te utu. Kaore roa, ka tai atu te taua a te rira. Toru te kaura atau. Ko Ruhia tētai. No te iwi o te rira te whare, nā rātou hoki ngā tikanga. Ka tū te haka a te rira. Ka rere a horokiwi tana mere I te pō. Ka mataku pai ngā tama.Te ahua nei ka hinga rāua I a tirira. Engari, ka aroha atu a Ruhia ki a rāua. He kuare no rāua ki ngā tikanga o tātou tupuna. Kaore rāua I mōhio, he tapu tonu te whare. Ā? No te hikinga ake o te mere o te rira. Ka uhia e Ruhia.Tana kaitaka ki rungi a Thomas, a ka tārewa ake te mere o te rira. Ka ohorere a Thomas. Ai, kaore tētai I mate I taua pō. No te taunga atu o te kaitaka o Ruhia, kua whakamarumaru tia te tokoruara, kua ora rāua I aia.Engari, kaore e mutu te kōrero ki reira. He tino hoa a Thomas rātou ko te whānau o Ruhia I roto I ngā tau. Ā, ka mate ana a Thomas, ka whakatakotohia te kaitaka ki runga anō I aia. Arā, ko te taonga I whakaore I aia I tōna tamarikitanga, ka tiaki tonu i aia i tōna matenga. He kōrero pai tēnā ne. Augtai.